intonjana idlobayo idlamkileyo ethandekayo yondliwa kwaluthando bayavuya bonwabile bayadloba badlamkile.
Sashala kakubi gqithi singenamali singahli sidla nzima. Ewe uthi uzudle uyojikeleza uthelekisa ngoba unamali. Nokulima kasilimi kakuhle apha emthambalala. Nabantwana siyafundisa asinamali, fundisa kakubi abanye abafundi ngenxa yokungabi namali. Ndinabantwana kakhulu bahlibane. Bane.
Zininzi kakhulu. Zininzi. Ngokuthi into ezininzi zizekuba thi ndiyazi uba kuyasetyenzwa ngumama ondifundisile. Ezinyona ndithetha zona kuthi mandikwazi ukuba iingane ezincinci ndizihloniphe ndizazi ukuthi zingabantu abafuna ukugcinwa zikhuliswe.
Indlala enjalo ke yiyo esihleli yapha imbi ngoba sikhula nzima sondla bantwana nzima sifundisa nzima.
Always be my baby.